Yɛ mama kwa ba eba mega last digit. Sɛ ne your first time subscribe to your channel no. Breaking news ahimfi ɛne hɛyɛ. Zɔ pɛ breaking news pa any entertainment news, any education there. Ne ɛna ne fie ɛne ha wɔn nyɛra kra. Just subscribe to our channel. Yes. Yɛ the breaking news ɛne ɛbrɛ wo sisi a. Yɛ nyina yɛne His Majesty. Wɔkae Shatawale ne Shatamichi ɛba no. Wasɛ ne strong warning. Anase wɔde afotosɛm bi ama n'anado Ghana president. Waka asembi akyerɛ no sɛ n'anado ɛnhwɛ na ɔnyɛ den ɔntis asɛ na ɔno akra ketewa no ɛka no yɛnkɔ ne yɛnkɔ nkɔhwɛ video no wobɛtumi de comment aba sɛ yɛakora ne kaeɛ no ɛwɔ mu saa anaasɛ ɛnim saa yɛnkɔ ne nkɔhwɛ video no
Oh, boss.
Have you done?
Oh, I'm done with the pic. I'm done.
Oh, thank you. Thank I'm done. You. Please, your name.
Oh, I'm Atemuda and you.
I'm also Promzy.
Oh, okay. Okay.
So how much?
Oh, just give me 5.3 billion.
Hey, no, I will not slap you. I will not slap you.
You know, okay.
Why are you charging 5 billion for just a blink?
Brother, I also want to buy the same car. That is why.
Oh, no.
Yeah, my car, I have four. And Atemuda say, kwan wo isro ofeso oyeden ofa toka enti se wona oyeka wona na o repair car na mawa na o car sase mu itire wan ka de na ka de beyen fo comment brasi ho ye nyina yon sense ya bi na channel no so nyade wati asiye